makadini mafanzi zera munonzi wasu dakoti achera vari ti vadzoka zvakare kune chinewani chagadzirirwa chamirira imimi chamirira nzeve dzenyu inzwa unzwe